Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mukurikira makuru n'ibiganiro tubashekereza kuri nombaresha kure yacu kandi yanyu ya ECTV n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane muraziko tubashikiriza amakuru atandukanye abavugwa mu bisata byose hari yabavugwa muri politike hari inkuru zivugwa mu butungane zivugwa mu mutekano agateka akazi na muntu ubutunzi n'izindi zose zivugwa mu kibano narya makuru mwa mwaragiye muranyegezwa turayatohoza tukayabashikiriza umunota kuyundi akagushikira iyo wafyonze kuri subscribe tugiye kubashikiriza amakuru yihuta cyane twavanye mu masoko yacu mu gisirikare hari umusirikare ageramiwe uyo akabashobora no kwicwa ngaragirizwa kuba yararyoje ijambo ry'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito uyo nawe nta wundi ni Premier Sergent Ernest Muziganya ubu ubuzima bwiwe burageramiwe turaza kubabwira ibiriko birashikira uyo Premier Sergent Ernest Muziganya ndetse n'ivyo yagirizwa ko yoba yararyoje ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito yashikirije turaza kubabwira idonido isoko ryacu mu gisirikare ico ryamaze kutumenyesha Nizereko wamaze gufyonda kuri subscribe nabahaye kaze mwese kuba twumviriza muri nga mu Burundi abari mu gihugu c'u Rwanda abari mu gihugu c'u Buganda abari mu gihugu ca Tanzania abari mu gihugu ca Congo n'ahandi hose mwoba mutwumva muherereye muri ku migabane y'amakungu ya kure abari mu mugabane wa Buraya Amerika Asia n'ahandi hagiye hatandukanye uko nari mejeje kubikubwira mu ntango zano makuru ubuzima bwa Premier Sergent Ernest Muziganya burageramiwe ubu ni ubutumwa twarungikiwe n'umusirikare atabariza mugenzi we aho yatumenyesheje ati ndabaramukije njewe sinshimye kwivuga izina amabanga yacu ntiyoroshe mpora mbona mutabariza abarundi ariko hari byinshi mutamenya turafise abasirikare bashika 78 bamaze igihe bapfungiwe hano muri polisi militeri ariko sindabona mu bavuga ko muri bo hariho umwe mbona ikibazo ciwe gikomeye kubera mbona bakigize ica politike kandi ataho gihuriye na politike n'umusirikare yitwa Premier Sergent Ernest Muziganya wo mu ikambi ya Marine umusirikare afise matricule SC 5656 yafatiwe ku kazi ku kivuko cha Bujumbura kwigenekerezo rya 4 mu kakaro 2022 yafashwe na Lieutenant Colonel Emmanuel Bacamurwanko wo mu iperereza rya gisirikare rizwi nka G2 ico bamuhoye n'ubutumwa yanditse muri groupe WhatsApp yabo basangiye promosiyo ya 45 ubwo butumwa yabwanditse itariki imwe ya mukakaro 2022 avuga ku ijambo rya president Ndayishimiye we yanditse ko president ataco yavuze kubijanye kukijanye n'imishahara ico cyonyene nico ahorwa aca yagirizwa ngo yaryoshe ijambo ry'umukuru w'igihugu ngo yabitumwe n'abansi b'igihugu mega hoho gutyoza ijambo birabaho nagira hatyozwa umuntu guhera ico gihe Ernest Muziganya apfungiwe mu gashoka police militaire amezi 6 agira kwire atajanywe imbere y'ubutungane ataburanye aho mu gufatwa Emmanuel Bacamurwanko yarishikiye wenyene ku kivuko aramwizanira muri pickup bamushikanye yarakubiswe biteye ubwoba araborezwe igufa kuva ubwo umuryango wiwe ntuzi yari nta muntu numwe wiwabo arekuriwe kumubona impamvu ndamutabarije nuko mbona ashobora kwicwa baramaze kugerageza kumusohora ijoro inshuro 3 akabankira hano nahantu hatazwi umuntu arashobora gusohogwa akicwa kakaba akamizwe n'ingoma umuntu bamutwara bitwa ngo bagiye kumusambisha kakaba karabaye
Mama, kabisa kabisa gosh
je ndamutabarije n'ubwo kudusangiye kumbure we anzi nk'umumenja tazigera anibaza ko ari ico no mufasha nta na kimwe duhuriye ko bantumye kumukubita nanje nzomukubita mu bandi nibambira kumurasa nzomurasa ni byinshi dukora kugira natwe dukize agatwe ariko ivyo avuga turabihuriye ko twese ikibazo c'agashahara gato kiratwerekeye twese nta musoda atarira kobera agashahara gato womengo badufata nk'ibijuju bunjewe nkeneye umunyapolitike arinda kubimbwira kugira mbone ko ngowe iyo mbuze nayo kuduga iwacu ugira n'umunyapolitike abanza kubimbwira iyo bariko baratwiba uduhera twacu ugira ndabibaza umunyapolitike canke ni jewe nubibwira umunyapolitike ibibazo by'ubukene bidufata co kimwe twese ntibiraba ubwoko ntibiraba iyo twazananye niyo mpamvu ndamuvugiye tutavugana ikibazo ciwe twese turacumva naho dutekewe n'ubwoba iciza nuko bopfuma bamutwara mu butungane akaburana ico caha yagirizwa ni byiza ko abarongoye gisirikare bomenya buno butumwa maze uyu musirikare agatunganirizwa nimba afise amakosa ahanwe hisunzwe amategeko nimba arenganywa yezwe ntivyumvikana ingene bapfunga mu gasho umuntu amezi atandatu General Prime niyo ngabo arongoye igisirikare nafata ingingo zijanye n'amategeko kuri uyu musirikare suwo musirikare wenyene kuko yindi myidogo y'abasirikare cancane bidogera umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime niyo ngabo
mama sireza banyakubaho mama simara matse akumama se nyaza kumama simara mahoro ego kabisa kabisa ash abanyene maze muravuga kuko ash hari kwa icyo bano haja abantu ande yamewe na bina bana basirikare abana basirikare kabisa kuko geraniye mu bindi bihugu Nga mwini mchua chua rodi mfitila wa nyumu. Nibu kere tila ziko na ugu hali mwaga wala ziku musirikari mwaloni. Mbaila hee mwaga naka za kora. Kabisa mbako aindwe enzi chane, lawaji chane kabisa. Ego. Kujiga hee mwaga. Hei mwini 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 tu mazinya na kami wango ukuwekula kora. Kwa sana nani mihumbi. Jani tano shikano. Ale, kakaro je mu muze. Mu voi va minise kana ka chande. Mu shinga mate ka kana ka. Ai bu jombo ai ai mkanga ai. Na suje mu se kai. Ho nyene tige no mu soze gusa tvaze. Mu kozi aragira inka gusa. Takani kazagira yahire inka. Asuye musirikare twembe nima kw'imana duseserikariye ikatugira akantu ubona iyo tutaba ngo turonge misiyo tujye muri misiyo habonye ngo ashi twebwe n'ibikimba tuba tubabaze kuba nk'ibikimba kabisa kuri bene gihugu yego ubwira kurondera agakonje ufise ikibazo ukakabura ukagira kurondera uruhushya rwacu imana cyangwa rwacu umugore kugira baruguhe bitaba ingorane amafaranga nk'ubuwe muriye cy'abanyeshuri ninde ati umusirikare mutoya umwana wiwe ashobora gutanga iniforume yamaze mu mwaka uheze ubundi muntu ninde abandi batwara nshasha gusa nako umusirikare mutoya atari umuntu uvuye hanze bashi ubwirome n'ingorane n'ingorane kabisa ni uwatuvugira mwebwe muvuga kabisa ni uwatuvugira muka ashi kabishitsa kure kabisa na wamukozi yego bakaroye mu bindi bihugu imodoka yose buri modoka yose ya sivile ifise n'ikibanza c'umusirikare agenda mu ikonji kuko turabizi za Tanzania mu Rwanda aho tutazi neza nizeye kabisa no mu Buganda ni uko nyine yego musirikare arubahitse kabisa mu bintu byubahitse umusirikare arubahitse Kwa hivyo kwa nini? Ndiye gana kugendi ya atele kuzakotu kero mbuwa. Atu ulangu vya tuingwa tuabuwa kumaragi. Ulangu vya tuingwa tuabuwa mbuchi nilichi. Na kini nishashi na kima abri. Wali kwa wali tuzari. Ika, na kini. Nukuli hamu hoza huu nye politiki. Akinza wa seka. Itukono kuhuza kora. Ali ichi kutoka mbati. Jengu manahama faranga mwaka ili. Mchungi ni jango. Mwenye kawandi. Mwenye kuzama seka. Ayu, nimbe. Kumusa da. Ligi huku. Chamu poisi gisi. Ligi huku. Kwa saroiba. Inzaga na musibiye. Mwoyi chanti. 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 M kwidahenda amafaranga bifuna nabadihemba nukuri ashi kabisa bararenge hari ibintu birenze muraba ni murashikageze nyuma tuvugane kabisa rero nkaba twebwe aba tuyaga tuvugira cyangwa tukavuga ati cyangwa se ikindi umuntu tuvugira tugahaguruka tukamushyigikira tuvugira kabisa ashi nawe vuga ati ngomba ntwara imyaka na mire yaduhaye kabisa ntazi ko twamushyigikira none urumva bose kwega kwega yikwegera ko aravuga ati genzo bahamuka bashyitse ko agace ashi emu ntanayiruzeye hamenya ngo mbega bagihaye bari iki mugabo bashaka badukoresha iyo hageze mwese kugira ngo yirondere iby'iwiwe inyungu ziwe bashaka basaba ko bakoresha abasirikare akatubwira ati nibi 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 nanka bashaka baduca mu mpimba bakatwica tugapfa ariko bashatse turaze nko mu bindi bihugu rero ibyo ntibibaha ikintu cya mbere umuperezida wese ahagiye ikintu cya mbere abanza kwita ku basirikare umusirikare wundi babyiharaga arya ukaramukera arya ukaraba ukuntu ubuzima bw'iwe ukuntu abaye ukaraba ahantu aba bireba biba bati nk'abamayi bobo ukaza kwigurira inyuma yawe mu butegetsi biri guhagaze n'ibi bikombe bimwe bameka hino iki ugaca usanga ngo batashe mu ntara ugiye gutaha ukagera kuri koru ugasanga ko igihumbi nka mirongo ibiri mirongo ine ukaba ngo wagiye mu ikonje nta gitebe cy'umugore hano gahoze k'umugore ugura nk'icyumba by'abana gusa kugira ngo abana binezerere ukamugaca utaha kuko nta kintu utaha rero nk'umushahara niko mu mushahara w'umusirikare kabisa utagiye muri misiyo wogura inkoko wogura inkoko urarya inkoko iyo wuguye inkoko gusa igeze ku mirongo ibiri mirongo itatu inkoko isake ibihumbi nka mirongo itatu mirongo ine none nk'ayo wayaguramo inkoko kabisa ntabwo mutugaruke mashi mukoranye imitwe mwiza abantu mufise aho mushika mushaka gushikara amajwi nubwo amarira y'abasirikare kabisa kuko n'abapolisi kuko birarenze kabisa ntago